Forsiktig nå. Ja, 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 ja. Forsiktig, feil.
Three, two, one. Hey!